ishuri umuhungu yabwiye mugenzi w'umukobwa ati ariko ngenzi ko ufite amaguru meza ariko ashaka guhita amazina kuko uburyo ndakwita Noeli uko uri mu maso nk'uko tubona none se wareka azagusura hagati mu minsi mikuru.